Sanibonani ngiyathemba nonke niyaphila. I-video yanamhlanje ngikhetha ukuyenza ngesiZulu ngoba njengoba bengikhuluma nomfowethu namhlanje ngalolu daba, ngilizwela umnandi ngesiZulu, so ngibone kungcono ukuthi njengoba ngizonikhandela le video ngilikhande ngesiZulu as well. Into athi sikhuluma ngayo is isimo sabantu abamnyama eSouth Africa namhlanje nokuthi iziphi izinto ezingiphethe kabi ngumuntu nguPenwell wakamlotshwa ingane yazwelakhe no noDansile uMamsi. Njengamanje nginezingane ezu-6 ezu-2 ziseChina, ezu-2 zihlala eThekwini, eyodwa uhlala eNewcastle, enye ihlala eGoli. Intade ngitshela umfowethu ukuthi before abelungu bafike la eSouth Africa, abantu abamnyama babephilela umndeni. Njoba ngumuntu wesilisa, njoba ngubaba, bengizala iy'ngane, ngizalela ukuthi zizongisiza ejardini, egcekeni lami laPenwell. Iy'ngane ziyakhula zilusa, iy'nkomo, imbuzi, izimvu, masineyinkukhu, zisebenze engadini, zitshale. Zisebenzele umnotho wasekhaya ukuthi sithuthuke siwumndeni, kube yimina, kube uma wazo, sikwazi ukwakha sindawonye. Bafika ke abelungu, bafika bayihlephula yonke leyo nto. Bafike bahlakaza umndeni wabantu abamnyama. Baqala ngokuthi kumele kukhokhwe into ebizwa nge-tax, hard tax, ngalezo y'nkathi. Kumele ube nemali. Kube ukuthi uze ube nemali, kwakumele uhambe uyosebenzela umlungu emayini noma efemini noma eplazini. So oba bethu basuka emakhaya la babehlala khona, la babesebenza khona, ukuyosebenza kule ndawo lezabelungu. Bashiya umama ney'ngane. Ukusuka khona lapho bafundisa omama, bafundisa ney'ngane ukuthi kumele nihambeni esikoleni. Mawufuna umsebenzi, ukusebenzela umlungu, kumele uhambe uyofunda, uthole umatric, uthole idiploma, uthole idegree. So iy'ngane zakhishwa nazo emakhaya ukuthi zingasasebenzi ejardini lasekhaya, zihambe ziyofunda esikoleni. And uma ubuka imfundo yanamhlanje, abantu banomatric, abantu banamadiploma, abantu banamadegree, kodwa bahleli emakhaya abasebenzi. Abanamali, abanamhlaba, abanandlu, abanamfuyo. Basala omama sebebodwa. Mabesele omama sebebodwa bathi abelungu, hayi, omama need to be empowered. Women empowerment, employment equity, affirmative action. Suka lapho-ke omama nabo bathi hayi, nabo sebefuna ukuyosebenza, bafane nabo obaba, bakwazi ukuyimela. That's how the black family was broken apart to what we have today. Ngihlala edrobheni mina, edolobheni, live in the suburbs, phila impilo yesilungu, ngiphilela imali. Kodwa leyo mpilo ngizibuhlungu kakhulu kimi. Ngihlala ekomplexini, ene-security, ene-gate, ene-fence, omakhelwane angibazi. Noma ngingavuka ekuseni mhlawumbe umakhelwane wami eshonile, angeke ngazi ngoba angimazi, asikhulumisani. Yabo leyo nto, ubuntu abusekho. Asinayo lento yokuthi siyi-community, siyazana, siyasizana, sidla sonke ndawonye, siyasizana ngey'ngane. Makumele umuntu aye somewhere, uhamba ayobheka unenye, babysitter online, ayikhokhele. Ngikhona mina ngiwumakhelwane. So leyo nto ibuhlungu kakhulu kimi, and nginesifiso sokuphuma la edrobheni, edolobheni, ngiyohlala emakhaya, ngiyohlala elokishini, ngibe nabantu, abantu abanesintu, abantu abanobuntu, sikwazi ukuphilisana sonke siyindawonye. I don't like the way money operates. I don't like capitalism. I think as a system it kills humanity, and I believe that it is a destructive force in who we are as human animals. Sifiso sami ukuthi iy'ngane zami iphume esikoleni zibuye zizohlala ekhaya, sisebenzele ubaba wazo, sisebenzele uma wazo. I would like my children to work on the farm. The two children that had lived with me for about 7 years before they went to China. Ngangihamba nabo. Sambe kwakhona iplazi e-observatory la eGoli libizwa ngeSiyakhana Gardens. Babefike basebenze khona, bafunde ukuthi ukudla lokho esikudlayo kuphumaphi. Basebenze engadini, bakhiphe ukhula, banisele, yebo leyo nto leyo. Sasuka sambe siyovakasha eplazini eDDR, eDreamland. Babona ukuthi iy'ngulube siyifuye kanjani, iy'nkukhu. Suke lapho siye kwi-auction efandisi, bakwazi ukubona ukuthi iy'ngulube idayiswa kuphi kanjani. Sikho ukudla engadini, sibulala iy'lwane, sidle. Bakubona ukudla ukuthi kuqhamukaphi. Enye into engangisiza ngayo iy'ngane zami ukufunda nokubhala, reading and writing, ne-maths, to count. Ngangibafundisa nemali ukuthi masiye ey'tolo, ngibanikeza imali, bazi ukuthi kuyokhokhwa malini ushintsho kuba imali imali isebenza kanjani. I was giving them practical home education. It was a journey that we were on. It was something that I was trying to do for my children, and it's still a wish for me and my children. Njengamanje njengoba bepheshe abafunde ikoleni, isikole esiphakeme, and it's a beautiful thing and it's a privilege and I appreciate it. Unfortunately, it falls into the hands of the capitalist system. Ngoba abelungu bayidesigna lento ukuthi isicindezele. I-capitalism ngendlela emengayo ukuthi mawuholelwa uholelwa just enough ukuthi uphile, ukuthi ungafi. The average umuntu omnyama la eSouth Africa uhola 3600 ngenyanga. Leyo mali ukuthi ukhokhe irent, ukhokhe iteksi, ukhokhe isitimela, ukhokhe ibhasi, ukwazi ukuthenga ukudla, ukwazi ukukhokha izikweletu zakho. Mase siphelile. Awusakwazi nokuhambisa imali emakhaya ukuthi baphile. Emakhaya bazi ukuthi usebenza eGoli, kodwa bazi ukuthi nawe uphila kanzima. Even for umuntu ohola mhlawumbe o30,000, lo 30,000 uyayikhokhela imoto yakho 8,000 with insurance. Fika ukhokhela ibond yakho 10,000. Sesihleli ku-18,000 lapho. Fika ukhokhela i-medical aid ya 2021, DSTV 22, gym 23, Wi-Fi 99. So sihleli ku-25,000 kulo 30,000. Sekusele u-5,000 wokudla. Of which abafowethu abanye bafike bayiphuze futhi leyo mali. Badle ama-takeouts, bakhipha amantombazane. So uthule banezikweletu ngaphezu kwalokho. Kuthiwe kodwa mfethu wawula u-30,000. Kushuthi nemali. Ngithi mfethu, yazi izikweletu ngendlela ezinhlenya ngazo. Kufana nokuthi anguholi. System is designed specifically to operate like that. Benzela ukuthi uqhubeke ubasebenzele ngoba kule system le yemali. Mangikuholela kahle. Into ozoyenza wena, uzothatha leyo mali. Uthenga imfuyo, uzothenga inkomo, uthenga imbuzi, uthenga izimvu, uthenga mhlawumbe iplaza. Wenzela ukuthi mhlawumbe after a year, after 2 years, awusadingi ukusebenzela ngoba usunomnotho wakho, usuphila kahle. So abelungu nabanye abantu that are in charge of the capitalist system, babona no, lento angeke ilunge le. Asibakhokhela imali just enough yokuphila. And after sibakhokhela leyo mali, asifundise izingane zabo ezikoleni for 12 years basic education, for 3 to 5 years of tertiary education. Bafundele ukuzosicela ukuthi basebenze khona soqhubeka sibafundise kanjalo. Isikolo namhlanje asikufundisi indlela yokuphila. I was a very good student at school. I got distinctions in matric. I did very well at university. Kodwa ngeke ngakutshela ukuthi ngafunda ukutshala utamatisi uanyanisi. Ngafunda ukukhanda imoto mayiphukile. Ngafunda ukuyimela ukuyikhandela imali lutho. That's why today we've got a 40% graduate unemployment rate. Ngoba nifundile kodwa nazi lutho. Educated but know nothing. Isimo esikuso namhlanje la eSouth Africa. And a lot more parents are still sending their kids like sheep into the education system that is destroying their minds and making sure that you are dependent on jobs and nothing else. Nama politician enimbala, you are pusher number one. Job creation, employment, kumele sithole imali. Bebona kahle ukuthi abantu bayahlupheka abanayo imali. Abatshele abantu ukuthi sicela ingane ningasayisi esikoleni. Sicela ingane ihlale emakhaya isebenze. Aniyifundisi ingane nini ukuthi itshale, ukuthi ifuye, ukuthi iluse, ukuthi zikwazi ukusebenza ngezandla. Ingane ikwazi ukuyikhandela impahla zokugqoka. Ingane ikwazi ukuyikhandela ifinish. Ingane ikwazi ukwakha umuzi. Whether indlu yodaka noma indlu yesitini. Kodwa wazi ukuthi after 5 years, 10 years, 15 years as umuntu you have learned real skills akwazi ukuphilisa. Ama skills akwazi ukuphilisa. Hayi ukuthi uhlele ekhaya ulinde umsebenzi emlungwini. Ufundile kodwa ukwazi nokuyimela. So bengikhandela le video ngoba ngifuna ukuchaza leyo nto leyo. Inja uyifasa ngeketango uyiphakele. Wenze show ukuthi noma usuvula igate noma usuyisusa iketango leyo nje angeke iphume egateini noma ingaphume egateini mayifika ngaphandle ayikwazi ukuzingela ayikwazi ukubamba onogwaja idependa kuwe iyo le system esiphila kuyo njengamanje and angiyithandi le system ngoba iyangihlukumeza mina ngomuntu ihlukumeza izingane zami ihlukumeza umphakathi wami abantu engibathandayo so my wish very much you know is to myself iingane zami, iingane zabafowethu engibaziyo, and other people that want to follow my leadership. Sikwazi ngempela ukubuyela ngemuva, ukwakha siyabantu. siphile njengamaNdiya. AmaNdiya namhlanje noma iy'ngane zabo ziye esikoleni bathatha lawo ama-skills abawafunda esikoleni babuyise ekhaya. Ubudokotela, pharmacy, business. Babuye ekhaya bathi ekhaya sine-business, awuthi silithuthukise, awuthi silandise. Umuntu omnyama ingane yahamba iyofunda, ifundele ukuyosebenzela omunye umuntu. In a conversation I had with my mother this morning, I was explaining that this concept of independent, when people say, I want my children to be independent, they are talking about being independent of your parents. That means, awusaphilanga phansi kwabazali bakho. However, it means you will now be dependent on another parent somewhere else. Awusaphili under umlotshwa, usuphila under uFander Merwe, usuphila under uNaidu. Yiba abantu obafukuzelayo obasebenzelayo le mali lo oyikhandayo wena ayizi kuwe iyakubo ebusinessini labo mse baya decide abantu bazokucizulela imali engakanani just ukuthi uphile. You are independent of your parents, but you are dependent on other families for your survival. That's why those families mabe ngakunikeza umsebenzi awusenalutho. So lento I think kumele ishintshe kakhulukazi, especially thina abantu abamnyama. Spin you all the black pen. And I thought I'd share this video and share some of my thoughts this morning. Have a great day. Cheers.